Tonight on Muvhango.
Au tshena zwinzhi zwine ra nga ita. Wachi ya tshinyala zwino. Nahone ene wane khou vhidza dzina la zwindi. Vhathu ni sale zwavhuḓi.
I'll take it because it doesn't hurt to be in your mother's good books.
I'm glad you said that because she isn't inviting you for dinner.
You know, motho yango vacation man, khumo na satshwanile motho yango vacation. Motho yango vacation ngo ba mnati wa ithabela wa khumo yena kare e ka rena sa ila ka tsi trip yena ibile kare e kare was just going to be a miserable vacation.
Muvhango tonight at 9.